igiteramo cha The Ben mu Burundi cyononywe na Muyoboke. Muyoboke ni umunyarwanda yazananye na The Ben mu Burundi. Abanyarwanda munkurikirane neza kuko bivanye n'ama comments nagiye ndaronka, bivanye n'ama comments yagiye arandikwa ku biganiro nagiye ndakora vyerekeye concert ya The Ben, kuko kuva The Ben ashika mu Burundi nari impari kumwakira ku kibuga c'indege. Kuva aho twagiye kumwakira turabamenyesha makuru benshi cyane benshi gushika ku kigwa cy'indege cyitwa Macron Dadae, abantu batangara ati mbega umuntu ninda aje kwakigwa nkuko. Rero uno munsi ngize ama analyse gushika yaho urya muntu yateguye igiteramo cha The Ben yashizwe mu gasho yarafunzwe. Okay, tuvyemeranye nubwo yavuyeyo ariko yarafunzwe mu gasho, arafungwa cyane, barabibonye benshi. Eka mwaragiye murabona ama emission tandukanye, abantu bagiye baransaba cyane ati Captain tubwire ingene byari bimeze neza. Ndakubwira ati muntu uri kurankurikirana wa mudukurikirana kuri TV STV, nafashe uno mwanzuro kuze ndakora ibiganiro bimeze nk'uko kugira ngo nze ndagutahuza neza industry y'umuziki w'Uburundi wacu yirikira ja canke bimwe mu bintu bikoregwa hano mu gisagara cya Bujumbura, cyane cyane ku mu myidagaduro. Je ndi mu myidagaduro, wumvise ndiko ndavuga ati ibi nibi inye mvuga Barundi mvuga Rwanda, nuko ari mu myidagaduro nivyo nkoreramwo cyane, nivyo niko kazi kiwanje. Rero reka manze ndamuse hello WhatsApp family mwese mu koma dukurikirana, nitwa Captain do Capital, uno musi nambaye tricot ya Roundtown DJs na ba Roundtown bakora neza cyane, na ba DJs bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi dukunda cyane, babikora neza. DJ Phil Byte rukagusohora volume shasha, ariko ara mixing, urashobora kuja kuri YouTube kandi ka DJ Phil Byte uraza kuronka ibintu byiza cyane. Nitwa Captain. Rero igiteramo cha The Ben mu Burundi cyononywe n'umugabo yitwa Muyoboke. Tubiravye neza na neza cyangwa tugiye turakurikirana ama emission yagiye araba ku ma televiziyo tandukanye. Simbiz yarashize hagaragara ukuntu byagenze n'ukuntu Muyoboke yashobye konona igiteramo cha The Ben mu Burundi. Ariko bantu b'Imana, hano hano ndifuza yuko munegera neza kandi munyoviriza bien. Igiteramo kononwa na Muyoboke ni kubwo ni kubw'inyungu z'abanyarwanda bonyene, sivyo? Bono nyigiteramo cha Muyoboke, bono nyigiteramo cha The Ben bonyene bari bazi ibyo bari kubarakora. Bamaze gushika mu Rwanda bacha bazana scandal ati blues melody acha bijamwa hagati. Nariko ndakurikirana ama emission mu Rwanda, blues melody abijamwa hagati. Amaze kubijamwa hagati hacha haba ikintu no kwita ati ngo blues melody ngo baze bahangane na The Ben hano mu butaka bw'u Burundi, hano I Bujumbura. Urumvizo ide abanyarwanda bafise, abanyarwanda bafise ide za business kandi baramaze kubona yuko umuziki wabo bawushora hano mu Burundi. Guys, ndabasabye mu nkurikirane neza, ndazi yuko abanyarwanda mukunda kunyataka ngo Captain ibyo bintu uri kuravuga ni ibiki cyanke bimeze gute. Yes, blues melody yaraje la fois passé muri Primizik arakora igiteramo. The Ben amaze gushika mu Burundi aja hantu ari foto zifoto, inyuma kw'iyo foto ya The Ben hari hariho blues melody kuri pancarte, sivyo? Blues melody acafata iyo foto arayipostinga arayipibliya nk'uyemera ati The Ben canke ahantu hose umunyarwanda azoja azohansanga. Urayibona? Rero ikintu kimwe nagomba ngaruke ko sinarashika kuri iyo point ni kuri iki kintu cy'urya muntu yateguye igitiramo cha The Ben gufungwa, sivyo? Hari abantu usanga, guys, dusubiye inyuma, hari abantu bihanga ibintu canke hari abantu bihama biha power mu bintu bimwe bimwe kandi baba bakwiye kurondera abantu bazi industry, abantu bagenda barakurikirana umuziki w'u Burundi canke abantu bamenyereye agakino canke gutegura ibiteramo, sivyo? Ego Ilefri yarateguye igiteramo, kijya cyari igiteramo gikomeye cyane, kijya cyari igiteramo cyiza. Ni igiteramo cyahurumbiwe n'abantu benshi cyane, abanyamahanga, abantu baravuye za Belgique, abantu baravuye muri Canada baje gukurikirana gusa igiteramo cha The Ben mu Burundi. Ahubwo reka ndakubwira ikintu kimwe, reka tumanze dushimire inzego zo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ingenzi zidufasha kwakira ingenzi, zidufasha kwakira abantu bashitsi wacu mu Burundi, zikabasekiriza bagashika amahoro, bagakora ibiteramo byabo bagataha amahoro. Reka dushimire ngene umutekano wari wuzuye cyane kuva ku kibuga cy'indege The Ben mwarawe nyine twamwakiriye abanyarwanda nizere ko turi kumwe The Ben twamwakiriye neza twamukoreye ibintu mwegwe mutarakorera umurundi apana umurundi gusa umuririmbyi numwe mutaramukorera twarabimukoreye The Ben arashika mu Burundi ubwo n'urukundo twamweretse kandi urukundo rukomeye cyane tuvyemeranye inyuma yo ngaho rero amaze gushika warawe nyine twamuzungurushije mu ma quartier atandukanye y'u Burundi yarahuye n'abafana benshi yarahuye n'abantu bavuga ati oh this is my G The Ben yarakiriye n'abaririmbyi yarakiriye na Big Fizzo Bantu Boy umwami w'umuziki w'u Burundi n'u Rwanda yaramwakiriye amaze kumwakira ibyakurikira mwarabibonye umugabo yiyemeje gukora igitaramo yaje mu Burundi avuga yuko avuye hanze avuye gukora ibikogwa yahembwa amadolari ngo afise amamiliyari muri konti yiwe uko niko yaje avuga umugabo yateguye kijya gitaramo vraiment numutipe ali class ameze bien yaje tumotiva yarakoze ibiganiro kuri Silent Vibes TV kwa hozi hozi yaramukoresheje ikiganiro kandi cyari ikiganiro cyiza tuvyemeranye yarashobye kwidefenda aravuga ingene ashaka gufasha umuziki ego yarawufashije yarateguye igiteramo cyiza kandi cyari igiteramo ciwe cya mbere tuvyemeranye cyari igiteramo ciwe cya mbere yateguye kuko zari indoto ziwe zo gutegura ibiteramo sivyo rero amaze gutegura icyo giteramo aba journalist mwumve igituma yafunzwe ujya mugabo sivyo ndifuza yuko abari ko baradukurikirana mwumve namwe aba diaspora muri hanze iyo mushaka gukora imigambi mu Burundi mugerageze mukora imigambi kabisa itahuritse kandi imigambi mugapanga karere mumere nk'ujya mu type ari mu papa je nemera cyane numu jeune since I don't know sinzi in deep yiwe ariko yakoze ama yakoze ikintu no kwita yubatse amazu mu Burundi yubatse amazu meza yubatse amazu atwika amazu meza abantu barayaguze kandi ariko rubaka n'andi mazu urumva yaje yiteguye gukora ibintu binezera igihugu cacu cy'u Burundi kandi mu myiteguro ntangere aregera n'abantu baramuhama ide ariko no mujene yaje gutegura ibiteramo mu Burundi ntiyegereye abantu bamuhama ide abo yegereye nabo baramuhaye amayide ariko yarafise ibintu byinshi cyane mu mutwe wiwe ndavye nk'umunsi tujya muri conference naragiye muri conference de presse yabereye kuri panoramique mu gisagara cya Bujumbura twarahashitse duhashitse narabonye ingene umutipe yashura kwi exprima imbere y'abantu aragutahuza kwera ukumva yuko ibintu ariko aravuga nibyo ukumva yuko ibintu ariko aravuga abivuga abikuye ku mutima kandi abivuga kabisa yuko azobishitsa ariko nyuma ya pazia inyuma gato ibintu abantu batagiye bamenya nuko mwarabonye yuko igiteramo cyarangiye Big Fizzo ataririmbye mwarabonye yuko igiteramo cyarangiye Linoji ataririmbye mwarabonye yuko igiteramo cyarangiye hari ibintu byinshi cyane byagiye biraba abamenyesha makuru badahembwe ibyo ni ibintu byabaye muri iki gitaramo cya The Ben mu Burundi umuntu yaguma vyonga umuntu yaguma yonona umuntu yatumye ibintu biguma bizamwo ubudumbidumbi yari umugabo yitwa Muyoboke uno mujene abanyarwanda muri hiyo mu Rwanda mwene hariho abantu batashitse muri concert cyangwa batabibonye kuko twebwe abamenyesha makuru yo dushitse ma concert ntitujariya mu bantu ngo tugiye kuryoherwa ngo tugiye gutamba oya twebwe tujya ahantu hadufasha kurondera amakuru tuza tubashikiriza mwebwe reka manze nshimira abantu bari bagira subscribe abantu bari kubaragerageza gukurikirana ibiganiro byanje ngumba nkora kugira ngo ndabatahuze neza kuko hari ibintu bimwe mwe mwifuza kumenya hari ibintu bimwe mwe mwifuza kumenya kandi narabonye ko abantu benshi barizera cyane kandi barakurikirana amakuru ndabaha kandi iyo batabonye inkuru ndabahaye barumva yuko iyo nkuru bakifisa amadidane sivyo Muyoboke ahantu yagiye kubivyongera sahanze imbere yuko nshikana Muyoboke yagiye kubyongera igiteramo cya The Ben reka manze mbwira abanyarwanda muri mu Rwanda vrema nta kuntu abarundi tudakora nta kuntu abarundi tutagerageza guteza imbere umuziki wo mu Burundi no mu Rwanda kubera tuzi yuko mu Rwanda duhafise isoko y'umuziki turazi yuko mu Rwanda abanyarwanda bakurikirana cyane industry y'umuziki w'urundi kandi bari inspire ku barundi tubiravye kuva kera indirimbo yatangwe gusohora abanyarwanda turabamenya mu Burundi yari indirimbo ya Baza ya Tom Close sivyo kandi umuntu yamufashije kugira ngo abarundi bamenye abanyarwanda no muririmbyi yitwa Big Fizzo you know niyo mpamvu ndababwira ati respect y'umuziki w'u Burundi itegerezwa kwa maho respect y'umuziki w'u Burundi mu Rwanda itegerezwa kwa maho abanyarwanda cyangwa abaririmbyi b'u Rwanda bakaguma bubaha abaririmbyi b'abarundi je blues melody iyo ndiko ndamwumviriza sindigira numva avuga nabi abaririmbyi b'u Rwanda sivyo the ben abaririmbyi b'abarundi the ben ndiko ndamwumviriza ntarigira avuga nabi abaririmbyi b'abarundi sivyo undi muririmbyi ni Medi ntarigira avuga n'abarinzi b'abarundi sivyo barazi umuziki w'u Burundi agaciro ufise barazi umuziki w'u Burundi uburyo uba ube influence sivyo ariko abafana ikitubabaza cyangwa ikibabaza abantu benshi abafana bafite utujambo jambo abafana ni mugabanye utujambo mureke guteranya abaririmbyi bajya baririmbyi barazinanye barazi yo bavuye barazi yo batanguriye umuziki barazi ningire bahora basaba na makolabo inbox rero abafana n'abamenyesha makuru tureke guteranya abaririmbyi iyo mvuze yuko abafana n'abamenyesha makuru bareke guteranya umuziki w'u Rwanda n'u Burundi bareke guteranya abaririmbyi w'u Rwanda n'u Burundi ndize yuko kandi n'abamenyesha makuru bamwe b'u Burundi bareke kwinjirira cyane cyangwa gufosa cyangwa guponda abanyarwanda no it's not good kuko bari abatipe twe turabe influencer sivyo turabe influencer kuko turavye mu Rwanda nta muri rimbyi numwe mu Rwanda afise looking ya Sat B nta muri rimbyi numwe mu Rwanda afise looking ya Sat B akona karurero nta muri rimbyi numwe mu Rwanda afise looking ya Dramatic barabigerageza birabananira ba Afrika baragerageje kushaka kuzana ama look nk'aba dramatic byarabananiye n'u Afrika nituzi yo yahereye urumva baraba influenced kubaririmbyi b'abarundi sibyo none ba wiz designer barakora indirimbo nziza cyane kandi zirakundwa mu Burundi no mu Rwanda rero baracyakeneye gukorana baracyakeneye gukundwa baracyakeneye gutegwa intege natwe abafana natwe abamenyesha makuru sibyo rero umujene muzima agiye ngateguye igiteramo cha The Ben abarundi barishimye baragiye mu giteramo Big Fizzo ntiyaririmbye naravukoze ikiganiro kivuga yuko Big Fizzo ataririmbye ndababwira n'ingene byari bimeze rero nagomba ngaruki kucatumye ujya mu type afungwa icyatumye ujya mu jene yaje gutegura igiteramo cha The Ben mu Burundi afungwa icambere ibyo yiyemeje ntavyo yashikanye is true twarabibonye kuko niwoja kugufunga ibyo wiyemeje utabishikanye sivyo niyamuhembye Big Fizzo Landry promoter we yaravuze ati kuko Landry promoter numwe mu bantu ba managinze Lino G muri Wema Entertainment kandi turazi yuko Lino G ari musi ya and label irimo Landry promoter sivyo Lero Lino G ntiyashoboye kuririmba icyatumye Lino G ataririmba n'ingiki ngo byagenze gute kugira ngo Lino G ntaririmbe Lino G yarashitse hajya ahantu amaze gushika hano habereye show ya nyuma ya The Ben amaze guhashika ari mu modoka Landry promoter atelefone ujya mu tipe aramubwira ati boss Lino G amaze gushika kandi muri contra handise yuko umuririmbyi ashitse kuri terrain ategerezwa guhembwa amafaranga sivyo Lino G yari yashitse amaze jabwo ngiye kumurondera Lino G reka ndabe ko ari on da mu telefone Lino G sivyo twumve ukuntu vyari bimeze amaze gushika Landry promoter na Lino G wiwe baramubwira ati boss Lino G yamaze gushika rero duheze kontra yacu ibyo twandise tubikorere ko kugira ngo umujene Lino G aduge kuri stage ashobore kuririmba umutipe aguma batera imizingi sivyo aguma batera imizingi gushika yaho aba enjoyable kuri telefone ninongera avuga ati none Landry promoter nawe numumesha Landry promoter numumesha cyane arakunda ibintu biri ku murongo nabakunda ibintu bigende nabi uyu ni dinoji nibaza muramubona nga kandi numva ko telefone iri kirahamagara ya linoji ngiri kirahamagara telefone ya linoji kugira ngo dushobore kumva ukuntu bimeze since kwa ravyuka ya masaha uyu ni linoji nibaza bazi kuraba murabibona bien this is calling yalinoji you know chiri kuyaga na linoji twumve akababaro afise cyanke yiyumva gute ko nataririmbye muri giteramo cha the ben yeah kare twari ko turayaga arambiye akabaro afise arambiye ngene yari yiteguye gutanga show iryoshe gutanga show inezera abarundi gutanga show yerekane impano afise abantu benshi batazi ariko ntiyagize iyo chance kubera iki contrat ya linoji yavuga yuko ategerezwa kuririmba yarose amafaranga amaze gushika kuri tere arabura amafaranga bibati hwe satsbi yashise kuri tere ntihawe amafaranga ariko kubera satsbi yasabwe numuriri numu manager umwe mu boss nkunda cyane babarundi bitwa yitwa Oscar Fashion yaramusabye ati linoji ntari ku murongo linoji ni dushowe ku murongo sivyo ego Oscar Fashion yashowe gusaba Satsbi aramubaza ati Satsbi ndagusabye uririmbe sivyo ndagusabye uririmbe kugira ngo ibintu bigende neza cyane Satsbi araririmba ibintu bigenda gucyo ariko nagomba ngaruke kuba diaspora nicyo kimwe na Nelinat la fois passé yaravuze ati aba diaspora iyo muje mu Burundi muje mwiteguye neza kubera iki hariho ama contract amwamwe akwiriye gukogwa kandi ukwiriye kuyagenderako kandi ukwiriye kuza wipanze neza kugira ngo ukore igiteramo mu Burundi kiba kimeze neza mu Burundi hari marché y'umuziki ubu mu Burundi kugira ngo ukore igiteramo bisaba ukutanga ikori muri leta c'est-à-dire que hariho marché y'umuziki kandi abarundi barakunda vibe barakunda kuryoherwa sivyo uno mu gene rero kubona ataha atashikanye contracts abaririmbye atabarishe niyo mpamvu na Big Fizzo atashowe kuririmba utwo tundi tujambo tugenda turavugwa higa nino n'utwububeshi n'urusaku utwo tundi twose umuguma mwumva n'urusaku icatumye Big Fizzo ataririmba na kanoti kandi abantu bose mwabonye yuko Big Fizzo yaguma yashize kwibuga c'indege Big Fizzo yashoboye gushika neza na neza muri conference Satsbi yagiyeyo ku kibuga c'indege Satsbi yagiyeyo icatumye rero Big Fizzo ashikayo n'umutima mwiza wa mutima nguma ndababwira yuko abarundi dufise sivyo wa mutima kubera muyoboke yari umugenzi wa Big Fizzo yaramufashije byinshi kera Big Fizzo gumana gatsima keza sivyo kuko ni legend burya ba legend nabonyine baba bafise imitima myiza kandi baba abantu bafise urukundo sivyo kubera yizera muyoboke acaja ngaho araririmba acaja oh no acaja ngaho ajya ku kibuga c'indege ashika ku kibuga c'indege mwarabonye yuko yakire neza the band ariko niyo mpamvu mu nyuma mwabonye yuko Big Fizzo yaciye yandika kuri stati iwe ravuga ati abagenzi ari gihe umwana mwiza abagenzi bakakwihinduka ilevre barashobora kukwihinduka rero umujene kubona yarafunzwe bantu b'imana mumenye yuko yafunzwe kubera iki yemeye ibyo adashobora gushitsa kandi rero si umwana mubi nagerageze yipange kandi bushashya sivyo yipange kandi bushasha kubera iki amaze gushika mu gashyo famiye y'iwawe yaraje kudefanda iraza iremera ibintu bimwe hajya yaremeye famiye maze baramukura mu buroko bamaze kumukura mu buroko rero nagomba cyo nogomba ndamusabe ni yipange bushasha ategure neza avuga ati jewe ngarutse gukora igitiramo mu Burundi nje niteguye gucya sivyo nje napanza karere gucya nje napanze guhemba abamenyesha makuru nibaza gutora abari n'ikibuga cy'indege ibaza abamenyesha makuru bari doze abamenyesha makuru barababaye hari abamenyesha makuru baba bashavura n'ingoga barashavuye cyane kandi barabigaragaje agashavu barakerekanye sivyo rero nagomba nsabi rero aba bantu bategura ibiteramo muze myiteguye mu Burundi turakunda vibe mu Burundi turakunda kujyoherwa kandi nagomba nsabe abanyarwanda ibyo bintu muza muri girisha iyo mvuze abanyarwanda mba ndiko nivugira abantu bari muri industry y'umuziki bandiko nivugira bacita bandiko nivugira ba The Ben bandiko nivugira bafata ko mavuta simba ndiko navuga abandi bandiko nivugira bari mu muziki no kwidagadura kuvyumvikane ego aba bafata ku mavuta bacita bayago muramaze gushika mu Burundi mwarawe nyingira abarundi tujyohego ako gatima kanyu mugahindure nimba bubona mu Burundi muza tubakira hari umunsi tuzoba tukibakira kubera iki abaririnzi biwacu baje hiyo ntimubakira ntimubasanga kubibuga by'indege ngo mubaha ama interview nimba kureba bimwe twe tubakorera mubasanga muraba telefona ngo nimuze ngo kuri hoteli kanaka dukore ikiganiro twebwe namwe nimwaza mu Burundi tukihoza ntituze muzojyoherwa abanyarwanda bazobona yuko mwakiriwe ku bibuga by'indege erega bijya tubakorera mwebwe bavyita brand tuba turiko turaba branding zige video murashaka kuzerekana mu bindi bihugu bakabatinya bakavuga ati bano bari n'ivyo bashitse mu bindi bihugu ni bihangange sivyo Reka nshimire muntu wa muri kurankurikirana minsi yose uri kurarondira amakuru wama uri update kumenya ibintu byinshi bitandukanye ndakwemereye yuko je sinzo kwigira ndaguta hasi niwe bandanye followinga ugira subscribe ubandanya ugira like kubiganiro nzo kwama naguhaye vibe ndakubwizwa ukuri kwibiriko biraba reka nshimire abantu bari muri Saudi Arabia abantu bari muri Canada babandanye badukurikirana imana ibandanye bahezagira Kapitene ndabakunda right now ndi mu gisagara cha Bujumbura oh my god inyuma murahabona ni buja turahantu heza cyane hari class shimira pasi yantemwe umufungo kugira ngo nshobore kuronka ibiganiro byiza ndi muri class nziza kandi ziri class of course ndakubwira ati ndasubiyemo ndabasubiriyemo uno muziki uno munsi turi mu kwezi October nu kwezi kw'icumi sivyo hagomba hazi bisasu hagomba hazi ibibombe z'indirimbo zikomeye mu gisagara cha Bujumbura indirimbo zizovuguta mu Burundi gushika mu Rwanda no muri Nigeria money affair agiye muri Nigeria ico ni kintu ngoma ndabibirese kwa abanyarwanda Naragiye ngamwibaza ngo twebwe ngo tuguma duza gukora makolabo mu Rwanda. No, ubu tugiye muri Nigeria. Monia Flair agiye muri Nigeria gukora indirimbo. Abanyarwanda namwe ni mukebuke, musohoka ibihugu, muje muri za Nigeria. You know, twebwe abarundi turarengeye level muri Tanzania. Nimubone tuzakora, nimubone Big Fizz adakora na ba Diamond, adakora na ba Harmonize, iga level irarengeye. You know, rero namwe ni mukebuke twatumye Monia Flair muri Nigeria abarundi. Twatumye Monia Flair muri Nigeria gukorana indirimbo na bamwe maririnzi bo hanze. Drama taheruka mu Buganda gukora ingoma ikaze. Abanyarwanda mwipange. Mwipange. Ndi mu gisagara cha Bujumbura yoreka ndabereke. This is good place. Ubona ko ari plus nziza. Urabona yuko tuba twifunze neza, tuba twipanze kuva hasi. Gushika igihe tuba twipanze kugira ngo dubakorere ibiganiro byiza cyane. Ndababwira ati merci beaucoup kuri wowe twari turi kumwe wakoze cyane kubana natwe reka nshimire cameraman wanje atuma afata engo nkizi ndabashikiriza ibiganiro bimeze fresh sana nongera nshimire abamenyesha makuru bose b'abarundi ndababwira ati murakoze cyane bikorwa mukora ibikora bikora inka bikorwa bikora inka nongera ntera intege Alvin Smith nawe nyine yasose igihugu yagiye kurondera indirimbo zikomakome azizana mu Burundi nongera shimira abategura ibiteramo bose bo mu Burundi ndababwira ati tubandanye dukora cyane twambika ikamba igihugu cyacu cy'u Burundi tukibandanya kiduga cyane mu muziki w'u Burundi. Merci beaucoup. Ciao ciao.